viral, puts on viral.
This a nigga shit.
Let me drop one of my songs.
Viral. Tip slime. He say, let me take y'all way back when I was 8 years old. I was playing in my front yard. I ran through the back door. That's when I saw my mama crying. I said, I asked what's wrong. I said, I asked my mama what's wrong. I said, I asked my mama what's wrong. She said, baby, if you ever listen, this is the perfect time soon. My mama told me that she had cancer, and mama might die soon. My mama told me she might die soon. My mama told me she might die soon. And when I was 15, standing on that block, that's when a black Monte Carlo pulled up and started letting out shots. That's when a bullet went across my head, and then I laid there thinking I was dead. And when I was 16, sitting in that cell, that's when an officer came up to me, and I thought I had bail. But then I knew that something was wrong. I kinda felt my mama was gone. Now tell me, is you feeling me? Or do you feel the melody going da 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 da